Okay, ke mamelani. Into esayenza ke ngoba namhlanje ne. Phami, hello ndoda. Ngiyenza idoti yakho ke pha please. Okay, mamelani ke. Besizoqala masinge mental meeting yethu masilinde umaso enza idoti yakhe agqibe va.
Yes,
me. Okay, good boy. Bonga abantu bazenzile idoti zabo?
Yes.
Enkosi bantwana bami, hamba ke sithando sihle. Hamba. Okay, jonga ke sizawubala ba bangapi abantu abazileyo phi? Esikolweni. Okay, siyayazi ngubani lo wonke phelele? Kubani lo wonke phelele? Ku-10 ne, masiye ke.
40
ngapi?
43.
Good boy. So sibay 43 ngoku apha phi?
Esikolweni.
Esikolweni. Yeah.